nyeke nyeke Ishe Havadi Kutiri mina miske Ishe Havadi Kutiri patwe zinyeke nyeke Ishe Havadi
Ishe Havadi
Kutiri mina miske Ishe Havadi
Chokwadi Havadi
Kutiri patwe zinyeke nyeke